Ngcwele sibongela uNkulunkulu onothando sibongela uNkulunkulu ophilayo awukhonzi njengabanye abantu siyakudumisa wena wethu ufanele ukudunyiswa izibongo zimezakha amandla ngakho ubukhosini bakho inkazimulo ngeyakho ibandla lonke lithi amen singahlala phambazana because of time amen siqolise sizama ukubamba ngayo yonke indlela isikhathi kuhle konke amen bantwana nisize nje ningawubanga umsindo kangako amen sithathe leli thuba siphinde futhi sibekele egameni lika Jesu Christ sicela zonke umuntu okhona eshaya izandla egameni leNkosi ushaya izandla kakhulu nje ushaya izandla kakhulu egameni lakhe ushaya izandla kakhulu amen leadership yakhona la ekhaya endaweni yakaphika Church ngicela sishaye izandla egameni lika Jesu sisi wami umakamazwe xa sibashayela izandla egameni likaJesu haleluya abafundisi bonke xa sibashayela izandla egameni likaJesu obaba bonke abadala nomama in Jesus name xa sibashayela izandla amen ngiyafisa nje anginqamule bazalwane besacula angibanqamuli niyezwa bazalwane siyafisa ukuthi uNkulunkulu asize exactly at 8 o'clock umshumayi abe seqala haleluya ukuze kushaye noma 9 cace ukuthi sesiyaqeda ngenxathi abantu bakaphiki uma kushaye leso sikhathi usalokhu bavile bahambe amen manje sizokuthi kuthi siyabayitshetha uma kushaye 9 ungaqeda avu ubuhlungu sashumayela abantu bavile bakhonto kuvele ngathi uyabhora noma kuvele ngathi awusile nje lento oyishoyo ayibalulekile kangako amen. Kanti mhlawumbe abantu sebekade befika, mhlawumbe sebefika ngo-6. Amen. Thina ngokusebenza njengoba sifika late, yoshaya u-8. Kanti bona kade bafika sebekhathele. 2. Ngiyangelaza ukuthi le nomsindo kakhulu iyalimaza emadlebeni. Angazi iphi indlela esingayinciphisa ngayo. Hayi mase kushunyelwa. Uma kusacula kakhulu, uma uhle nazo ukuthi ngingagcina ukubulala namadlebe. Amen. Kosi indawo encane itende encane kanti ikhala kakhulu kana nomnikazi wangu basiyibolekile uzoyithatha ngo exact 9 o'clock amen so labona ke ukuthi awucabanga usathi uyakhona ukufika sekubhaka iveni sizothathwa singavele sithi umuntu unosatha kanti umuntu anasathana sekushaya isikhathi amen siyacabaza namjini sizosibamba isikhathi ngeke sasho lutho okuningi amavesi amaningi asenhlizweni ngeke sawasho ukuthi makushaya kwatathi kube ukuthi nje sesithandazela ukugodola sesilindele ukuhamba amen sivule imbazane ibhayibheli lethi Mateyu chapter number 2 verse number 13 thina songena enkonzini yesibili manje second session esikhonzimini yonke esikoleni the whole day fana nje umuntu akasami nophi abashumayeli baningi kabi la ababe ngaqhubeka bashumayela ukuthi ngifuna nje ukuqedela iveze ukuze ngisase ngiyophumula nomphela uze kushaye sonke ezayo sengiyihlale nami sengikhonza uNkulunkulu sengidliswa sengilalela namona kulalela phela kuyisibuse kulokho umdlalo uyakhipha mamthusi siyanibekele babuthusi siyanibekele nabazali bonke nisuka nakule ola kusoma endondolo xa sibashala izandla bazona egameni likaJesu bazange basuke freezer ngenyawo futhi bazohamba nangazo futhi basekodwa I hope so asibashayele izandla ngathi bafike ngenyawo abantu namuntu amen bazange bakagwala ngiyacela ukusibashayele izandla egameni likaJesu ngabe ngisagala sengizofaka upetrol okokugcina nje ngesonto ezayo kuzophela imvusi kuzomitenda itende ngeliwe asilwisi itende sokuqhubeka sikhona niyazi bazalwane kodwa imvuselo la ayichaso mabazana izophela maphimbo phela imvuselo iyagila azake kumuntu wamamzondi ngeke kushawo 30 days ayibuka flow so enjoy story la amen kodwa itele selokhe selimizile itenda lendawo thina sona siphumule sishintshe mhlawumbe sofika ngolwesithathu sizothandaza amen manje lo msindo kobe yithini ngolwesithathu hallelujah amen motho sofika sibaza sofika ngesonto ekuseni ngo-8 kuyakuthela so lesidudu bese siyaqhubeka sihamba mathi lasikhonzela khona amen so shimemezele injalo uma sekuyisonto elizayo sanabafundisi abawuthiwa sebemswele omunye uthi uzigi nomunye wasemarisburg ngathi please xa ngalivala itende singafiki ngathi kubekezelane so ninikeza isonto elizayo lisakhona amen manje obangela imoto ngizosongomeyakho ngiyaphuma ngegaraji fona omunye ukhazini wami wasegoli uthe ngiyayibona iy'tetha zakho la ngokuthiwa umkanisa hengeke nami ngicela ukufika mangesonto elizayo yisi mina awusinajabula kakhulu as no ngoba kucala isiphi namahala yabo bese ngikhokhela imali awungajabula yabo thathi futhi uNkulunkulu ofisa abantu bakaphile abanika uThixo owanele amen so nabantu abezayo nama ngifana nawo kubabuka ngisho ebusweni banzima kakhulu bazoshuma yawo lemfana ngihlale phansi ngidle uThixo amen siyacela bazalwane sifunde nje onethenda lokufunda la sazofika ne-Cape Town lehekamtela bakubona kancane asazoyidela inkani asifundeni bazalwane ngaze ngingena i-Cape Town Matthew chapter number 2 bazalwane baphinje siyabonga kakhulu isiphethe kahle ngifuna ukuqamba amanga kumnandi kakhulu i-attendance enhle kakhulu niyaphuma endlini isibo iloko okusheshe kuhambe kuphela futhi ngiyacabanga ukuthi ngisona ifike el sozama ukubiza ama worshipers now afika late vena nayibonela kusinto entsha ngo past 6 bekusadubula usibuke lokho ethandazile yabothu uzama ukuhambisa isikhathi sokuthi bazi bafike abazocula ngiyabo siyacela makhona umuntu okwazi ukucula la kaphi wazi ukuthi ayicha mina noma sesonke lami ngiyacula ngiworshipa ngoba siyacela bandla please ngegama sicela usibone maphuma inkonzo khona isikhathi abethu abazofika beseza singami kugcina sekulokuthandazwe one way kanti from 7 o'clock sekusengisikhathi sepraise amen halleluya siyacala uthi maqale ngo-7 ipraise ithi ifika ku-half pass amen ubona ukuthi ayiseku-enough sengaqoqa nongumnikelo kabili bese kungena i-worship sifuna ukukubhalansisa konke noma ngo-22 ingabe kusangena indaba yepraise kube worship kuphela amen ngeke loo nto-ke yenzeke if abantu bethu besihamba nabo kuyibona abafika late yingakho nivele nishiye nisuke senicasukile ngiyanikhulumela ngoba ngiya-understanda mina ukuthi okay yini edala ukuthi ngisheshe ngiphume elayo ngoba nisuke senikade mihlele namhlanje ngijabule ngabe ukufika eli ngeza usibuye ukuthi lalalo past 7 yadudula akazi ufana kamtshali enze njani akho worship amen sengicela-ke nani makukhona umuntu okhona o-around ukuze laba bethu kwaphela mhlawumbe balibala because bayasebenza niyazi bazalwa because kuba basebenzi abafika exact at 6 o'clock ngabe kushaya u-6 sebe la so isizathu esidala bafika ngo-past 7 ingoba bayasebenza ngokucabanga kwami I think amen ngiyacabanga zange ngayisho into engisho angazi mqamba ma ngasephubeni ngiyacabanga mhlawumbe ngoba basebese so siyangicela-ke mina la kaphi nisize uma kukhona abanje abazocula bazokushaya i-chorus nigijime sivumelekile bazalwana kusekona esontweni isemvuselelwe you are more than welcome sojabula kakhulu futhi ubukhona bakho bonke befika abethu halleluya sesiyashisa thina bakaphi amen so siplee siyacela siyazi abantu balaba akwazi ukucula ngiyabazi mina ngihlalele kule ndawo qaba ngabe kwazi ukucula nosisi noma mzomi bangangibhekela nje abawu-3-4 abazokuthatha kubakushanje u-7 o'clock sebeqalile sebeyakhurasa amen asiyenzweni lenkosi ngicela ungifundela mfethu onethenda wena ofike late please ngoba ufika late ngoba usuzama ukushisa kakade sashisa thi shisa somthandazo usuyasihlukumeza funda
12:30
lasigcina khona izolo ke sikhuluma izolo ngezasempumelanga zalandela inkanyisi zisimuphi lozelwe alela zafika khona The figures of Shiamaka, Zashi Kolite, Shama Mora, Zashia Yongate, Nomazato were along the way. Alleluia. Zato was a Ganaga Heroti. Kota Ungenawa Heroti Abazange, Pasabawa Tete, Nomba Shiamako Ab. But the Mabet Togil, Inkan is being a cyborg bank and end on a wrong. Kota Ama Kolite, Nama Silver. Amakuku abang vele ngisho njalo abazange baze bawadedele amen ba bangena nawo makolite baphuma nawo ayasizindani baphuma nazo izinto zabo haleluya bahamba bese bebona uJesu bafike bayishiya phansi they presented Jesus Christ amen bese lapho isono Sasa qedela ke iverse nje ngenzela ukuqedela iverse. Amen. Ukuze sisambe. Funda ke wathungeka izolo wathi ungolalala siyaxolisa bazange sikwazi ukuphinda imuva. Sabantu abashumayela into eqedala ephela. Suyozwa ku YouTube. Ngangena ku YouTube uzoyithola inkonzo zizikhona usuyiqhubekela wena kuze kube namhlanje. Amen. Funda mfethu isikhathi siyabaleka uzofika ubacebisa ayisithathe speak.
Matthew 2 verse 13 Sezimukile
Sezimukile
Beka ingelosi yenkosi
Okay noma ngicela uqale uma Matthew chapter 2
Yes sir
verse number 12 before surely 13
verse number 12
Yes
What is yaliwe ngunkulunkulu ngephupho
What is yaliwe unkulunkulu ngephupho
ukuba zingabuyeli kuHerod
Ukuba zingabuyeli kuHerod
zabuyela ezweni lakubo
zabuyela ezweni lakubo
ngenye indlela
sezakhelwane tshela umakhelwane ukuthi ngenye indlela inje makhaya zabuya ngenye ini
indlela
semakhelwane shintsha ini indlela thank you and have been warned in a dream not to go back to Herod They returned to the country by another route. Say another route.
Another route.
Amen. Funda mfowethu.
Sezimukile bheka ingelosi
yenkosi. Okay. Proverbs 14 verse number 12.
Zakha 14 verse number 12.
Proverbs 14 verse number 12. Before siqhubeke mfowethu. Sheshe mfowethu isikhathi sami sibona ngibuka isikhathi. Sengiyasaba njengakho ngingakwazi nokushumayela kahle ngiyasaba
kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu
kukhona indlela ebukeka kungazukuthi ilungile kumuntu
kepha ukuphela kwaleyo
ndlela
kuyindlela yokufa
kuyindlela futhi yokufa ngicela uphinde kakhulu only short this time like ngizodedela wena ukuthi ushumayele ngihlale phansi angichange ngikudedele ngiyekele ngiqedele ivesi
kukhona indlela ibonakala sengathi ilungile
kukhona indlela ebukeka kungazi ukuthi ilungile
kumuntu kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa
amen phindele evesini sikhombisa amakhanda abazalwane yoyo Sikhombisa amakhanda sicela incekulungisana simnikeze imali abonge ngicela incekulungisana asikhulekele ivesi
Abizibona mehle baba siyabonga uNkulunkulu wethu ngcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu onamandla yiloke lelomlilo uNkulunkulu wethu ngcwele uJeremiah izwi lakho baba wethu onamandla liyafana nomlilo vele amathanje lethu uNkulunkulu wethu ngcwele gcoba uNkulunkulu wethu namandla umkhonzi wakho namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele with power egameni Jesu Christ wase Nazareth uNkulunkulu wethu namandla for you are God uNkulunkulu wethu ongcwele we pray uNkulunkulu wethu namandla in the mighty name of Jesus Christ uNkulunkulu wethu namandla for your word uNkulunkulu wethu namandla scatter the waters uNkulunkulu wethu namandla we are praying uNkulunkulu wethu ongcwele sithuse uhlobo lemoya uNkulunkulu wethu namandla emkhathini Pascolwandle uNkulunkulu wethu namandla of your word uNkulunkulu wethu namandla we are praying uNkulunkulu wethu namandla ule revival uNkulunkulu wethu ongcwele thatha umuntu uNkulunkulu wethu namandla uphume namhlanje uNkulunkulu wethu namandla inhliziyo yakhe uNkulunkulu wethu namandla ikhuqukile babona
Father in Jesus name.
Amen. Hayi sokuvala nje la ebandleni siyavala nje. Sizofuna ukushisisa sesishisa already. Sizokuvala nje lungisana. Ngofika ngo 6 uzothandaza umlilo omningi kakhulu. Sizofuna ukuthi isikhathi sami uyasibacebisa nesibhi. Funda mfethu ivesi.
Ukhona indlela.
Kukhona indlela.
Ibonakala sengathi ilungile
kumuntu. Ebonakala ingathi ilungile ayezulwini kodwa kumuntu.
Kepha kuphela kwayo.
Kepha kuphela kwayo leyo ndlela.
Indlela yokufa.
Kuyindlela futhi yokufa. Repeat again verse.
Ukhona indlela.
Kukhona indlela.
Ibonakala sengathi ilungile kumuntu.
Ebonakala kungazi ukuthi ilungile kumuntu.
Kepha kuphela kwayo.
Kepha kuphela kwayo leyo ndlela.
Indlela yokufa.
Kuyindlela kodwa enjani yokufa. Amen. Funda ke baba sesingimateyo phela thula. Besidlula ayivese nalowo vese nje lelizwe lithi noma kuthiwa ngishumayela ngayo seliyakushumayeza kule ndlela ebola emuntu God is put to side so we ukufa. Thank you.
Verse 12.
Verse number 13 of verse 12, yes.
What is yaliwe ngunkulunkulu ngephupho?
What is yaliwe ngunkulunkulu ngephupho?
Ukuba singabuyeli kuHerod.
Ukuba singabuyeli kuHerod.
Zabuyela ezweni lakubo.
Zabuyela ezweni lakubo.
Ngenye indlela.
Ngenye indlela.
13.
13, yes.
Sezimukile.
When they were gone.
Bheka ingelosi yenkosi.
An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream.
Yabonakala uJoseph ngephupho.
Get up.
It's Ivula,
he said.
Uthabatha umntwana
lo. Take the child and his mother and escape in Egypt.
Ubalekele eGibhithe.
Stay there.
Uhlale khona
until you
ngize ngikutshele.
For Herod is going to search for a child to kill him.
Ngoba uHerod uza kumfuna umntwana obambhubhise.
Number 14.
14.
So he got up.
Wavuka ke.
Took the child.
Wathabatha umntwana.
And his mother.
Nonina.
During the night.
Ebusuku.
And left for Egypt.
Wanuka wayeGibhithe.
Number 15.
15.
When he stayed.
Wahlala khona.
Until the death of Herod.
Waze wafa uHerod.
And so to fulfill.
Ukuze kugcwaliseke.
What the Lord has said.
Okwakhulunywa yiNkosi.
To the prophet of Egypt.
Ngomprofethi ukuthi.
To the prophet.
Gom prophet
out of Egypt
ukuthi ngiyakubiza indodana
yami I called
ngiyabiza indodana yami ubiphume eGibhithe
my son.
Amen.
Amen. Lana ngoba intshumo lami ayinde kakhulu because of time and the circumstances are khona asenza ukuthi ngisheshe inkonzo ngiyidedele eli.
Amen.
Ngifisa ukukhuluma kancane mhlawumbe okokuqala nje nalabantu abakhetha uJesu kulezi insuku izolo bebu 25 athi sibabuka la ebukweni noma sibakhule ebuso ngicela baphambisane abo abakhetha uJesu esitedeni uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise. Okay, abakhetha uJesu nje all along sisifikile la etendeni ngicela baphambisane kakhulu nje mhlawumbe abayizolo wonke umuntu osekwakhetha uJesu la etendeni. Okay, no it's fine. Amen. La ngifisa nje ukuthandaza. Amen. Ya ngifisa ukuthandaza ngoba ngizothandaza because of time ngeke ngisaswe isikhathi. I will just pray. Kodwa ngifuna ukukhuluma nalabo abasanda kwamukela uJesu kakhulu namhlanje. Baye ke mhlawumbe abanye abantu bazoyithola inkomalo as uma kwenzeka uNkulunkulu moya encwele. Wabenzela umusa nabo labakade bakhola omamzoli kodwa laba bathanda ukukhola ngifuna ukukutshela ukuthi ukusindiswa kulula it's very hard angiphinde futhi because uma sidoba abantu sishaya izandla wazoyifaka inhlanhla ekhaya that is the truth but iqiniso langempela insindiso ayilulanga. Because entsindiso lesikhathi ungena kuzona kunezinto ofanele uyishiye. Indlela owathi uhamba ngazo zikujabulisa. Uzithanda futhi zizinhle kuwena. Amen. But the moment of the day ukhetha uJesu kuna indlela ezofanele uzivale uziyeke ukuhamba ngazo. Kade zizinhle kumnandi uzenjoya. Nabanda aduhamba nabo kulezo indlebe kumnandi. Kodwa ngokuthatha uJesu kukhona indlela ezofayifela inqamuke uziyeke. Uthatha another route and leave the old routes. Amen. Lana, I remember mang tatu Jesu. Jenga kos na msin diso empleo yam. One, dam tatu Jesu ngang se clapping. There was no part. Kwa fila izo lati, kya kisiza nga nukzuza izo long. Ula feo lo pila ong na palati. Indi ay gise e clapping, kwa gintela kanga ba nukabisa. Waka zawe. He was a close friend of mine. Namba lo mnumfana, kwa kutuwa utomi. Oh, he was a close friend of mine. Kota, the day unkulunkulu mwengwele ekhuluma na meklapin ethi kuyakusiza ngani ukuzuzizwe lonke ulahlelo kuphilo ngaphakade kwangiphoqa ukuthi uma ngiqeda lapho sengidecide ukuthi ngiyamamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ivoice yakhuluma kumina ngasaba ngashaya uvalo ngaye ema-toilet akhona ngaphakamisa izandla ngathi Jesu noma ngingazi uJesu wamukela kanjani kodwa ngicela ukukhetha ube yiNkosi nomsindisi wempilo yami. From there ngalinda kwase ekuseni. Uma kuse ekuseni kufanele ngihambe ngiye ekhaya. Amen. Uma usindisiwe ukuthi ma sengisindisiwe sengikhetha uJesu kodwa umsizi eklabhini sengesontweni, cut the story short, sengesontweni. Into yokuqala okwafanele ngiyenze kwakufanele uTomi nocebisa ngiyeke ukuhamba nabo. Indlela ade ngihamba nabo bezisemaklabhini, zisentsangwini, zisemaphilisini, zisemantombazaneni. I have to change friends. Ngifuna abangani abasha ezokhuluma the same language. Ngoba laba badala ilanguage abayekhulumayo ingikhumbuza eGibhithe. EGibhithe ila ngiphuma khona. So sengifuna mina ukuhamba a new road, indlela entsha. Fine ngifune labantu abakhuluma njengami ezoba mqondo omunye nabo. Sikhulume the same language nabo. Lana sengizofunda ukuthandaza into engayazi. Yebo kodwa ngimbuka nje uma worship ngiyabothi uma worship mhlambe abantu abagijima nathi uma worship la mhlambe u15 ngibazobazela yonke into bese siyaqalaza uyabona the rest me worship I understand what is going on and you cannot blame abanye abantu abasanda ukukhola they don't understand what is worship ngizabo kodwa buwashaya i-chorus ngishinga nencane ukuthi shaya isiphotho wonke umuntu jabula ngishombe emgaqo iphos ngiyafemina ngalezo zokudansa kodwa i-worship iyakhonnecta with uNkulunkulu uyadlula la uhlangana noNkulunkulu himself yenza labantu abasanda ukukhola bangayi-understand yini lena esenza sisuku ngeke ku-worship kubanga umsindo ku-worship it is impossible because worship siwe siashalisha abantu sinyuka nabo sibayisa uNkulunkulu mqo. You cannot blame anybody because whenever somebody call it, they don't understand anything. For an astrophysicist, he is going to say, I worship. He's going to worship. He's praise. So that you will understand it.